engimthandayo awenze nje ungakhohlwa ukulingisa umsakazo omthandayo cabanga njengoba ungasuyibeka ethubeni lika 3000 rands uma ulingisa nje umsakazo omthandayo abese uyathumela phela ungakhohlwa uthi hashtag esilingisa umsakazi hashtag sibheke ku 8 million uthumela ku Khozi FM yenze njalo kwazi ba
Niggas are free, comes dancing. Zora Zokin down, a freedom comes out, so I can the FM. We're gonna know what the Makwaza, Unjinji, Mapul Pets, Fana Panzole, Chosini, come on to Beto again. Send out the shell for 3 o'clock, so to cause the FM top 20. It's more cool up with Chas and Osim Dola, Betsy, Sikyang and Goma, Yamasuka, Kodino, Shumo Mobile, Service Domenja, the Lois Handayo, Loy Kozi, Lake Corner, Exo Kozi, underscore FM. I'm trying to special please get big, number 20, Etsy, Fetch Your Life from Southern Sack, in the VL 12, Econ, of course, the FM top 20.
Bingelele mlalelo Khozi FM imizuzu isikhombisa lishayela laphana ihora lesithupha ntambama nibingelele umandla kaMdletshe ngizohlala nawe kuyo sishaya laphana ihora lesishagalombili ebusuku kani ngibonge kakhulu ke kwithimba lezemidlalo Vitha kaMlife obesiphathele ezemidlalo kusuka ngehora lesithathu ke kuzothi uma ngabe kushayela laphana ihora lesishagalombili angene uboniswa kamoto noNkulunkulu nomuntu omusha umlalelo Khozi FM umsakazo uhamba phambili Ngithi ke hlala nami ke ngiphathele umculo omnandi jazz nomandla kaMdletshe.
Ngiyangena ngoma skiyabukhoma la eNorthwest eMahikeng igama lami ngukhathide utshetha kaNgobe zimdola uphuthelwe nganya wethu hayi ubuhlobula obumnandi obulana ngiyakutshela wena uyazi bathini omama njengamanje bathi ngubani lo ngangithela ngemantila abanza ko awubani lo ngangithela Rider skithi mase ngoma ina kanjani masubele khona yashela imhlobo sokukhuluma nalo kwamnandi njengamanje la selungile bebesathi kulidikadika nakwezinye
ukhathide ke ngokwaNgobe sibonga umfana nebonge embili sesithatha sasika kunina kwadumisa phansi kwamadlakazi sibatshoza kanongoma umbele ambelana umgqoqo umhlobo ubheke kwamadlakazi uchomela kuyichomela kwecija kwayithela isidini samtshika isibhomo esikhulu sikhumeka kanongoma maqede kwazama zamithe kukhebekhebhula abosale bethu ngabanye okhebabane nalithi ngibangakhulu ke lapha kwintokazi ke yasemantshalini enza labantu ngendaba zokubumbana kwehora leshumi la ohlelweni ke sikiya ngengoma njengobani bakwethu kuyilisa abantu nje bebahla abantu bemini bebada abantu sibuyele nje nama ngasanda kuvulela umsakazo kwahamba phambili ke ukhoze noma phekephe noma thoke userest la ukhona noma thoke usetaxini ebhasini kuphi la ukhona have nginto ngithondo
ukhoze FM luhamba phambili uhlelo lebo lokuqala sebingelela namhlanje ekuseni igama lami uSiya ngwakwaMhlongo sibonga kakhulu ukuze imidolo bekhona kusula ngothukazi bashawufo ekuseni ethi sigqe sezwe njengenjwayelo sinawo ugcwabe kuyena ozosikhulekela namhlanje sibonga usuku umphefumulo sahlangene nenyama od 93101193 ukhoze ngiyaphumelela bangabanxihora lesini yakusitshela ukuthi uphumelela kube sicela usithumele umsakazi wakho ungene emsakazweni awukho umshikashika ongenanzi izosithembe likhulu kuwena makube umusa
Lezi ndaba zehora lokuqala igama nginguThemba Lamantungwa ngiwakakhumalo owesifazane waseMpumalanga uNkosazana Zinhle Matilda uwavumile amacala amane okubulala izingane zakhe enkantolo enkulu eMiddelburg esitatimeni sakhe uvume kubo icala uthe wathola uyise wezingane zakhe enomunye wesifazane bandlala kwethu ngiyaziguqisa lothi maligamanqa nje ihora lokuqala ebese ngiyabuya ke namanqubunqampu
Bathi kwazi ukuthi ixhumane nathi ku-Instagram ethi Mchunu PK bathi ubheka uwakamchunu umfana bathi udabuka phansi lena kwelasempangeni bathi khuphuka mfo bathi khuphuka PK bathi khuphuka mchunu zonke ingane ziyakhala zithi hawu macingwana bathi khuphuka mfowethu bathi kumnandi kakhulu bathi Khozi bathi lihamba phambili mfowethu bathi 089-310-9193 mfowethu bathi ma ungalilaleli uKhozi awukho esitayileni mfowethu bathi mtakamame khuphuka PK bathi khuphuka mchunu bathi kubuka umsakazo shisa ikotha bathi kumnandi kakhulu bathi siphethe umsakazo lalela ngabanye abasakazi bathi Khozi FM lihamba phambili
bese kuba khona ke lokuphontweni lesokunxelela phana kube khona insizo laphana eke yahamba ngempela emikhathi lesithi iyodlala kaAfcon yena ke la ezinto iqhamuka eZimbabwe la uyena ke uTendai Njoro namhlanje okuthusileke ngempela uqhamuka nje azolubekwe la ngempela behind strikers sibonake laphana ngenxa yesikhathi angiphuthume kuzo zeSundowns entini khona yena laphana Dennis Onyango kube khona uNesimero esiqinxa esikhathi
Lona unjijiwa bantu wemlaleli ngitsenda hleka lapha ngithola nangu ka black coffee uthi Asha he is cool angazi ukuthi uthini ke lapha we selfie Beyonce angazi ukuthi mina uthilwe selfie how kahle uyabona kwenjiji une drama ka u black coffee angazi kodwa angisafuna into eyiningi because ubizi top 20 njengamanje sizobiza iTop 20 njiji wami ukhona umfana seOrigan uDrake uthi God bless isikhathi sami njengamanje
isikhathi manje cousin iFM imizuzukela ishumi nantathu ishayile ihora leshumi noma ke ihora leshaga lolunye namhlanje kuseni uhlelo ke uJabulu Jule namhlanje bakithi ukhona ke wabheke noSiphongolishi ngale awu bakithi sikhona sibonga kakhulu kuNtshatha noNongcebo ekuseni kwisidlo sasekuseni thina ke sizobeka ke ihora leshumi nambili lapha kucozi FM webabheke wells kade ngibuka laba kithi ke ukuthi he wemaleli kulonyanga leka-October sibuka nje umculo bathi umfufu lenya umculo wasekhaya ophekwe ekhaya ihle khaya awu bakimela kuJabulu Jule bakithi ke siphusha leyo agenda nje akukho okunye asiphume ngakho ungakhohlwa futhi mina noCause FM ukuthi ke i-PEP money card yakho ikhona sobonge namhlanje ukuthi ngubani ke ozohlomulela ngemali engo-R3,000 lapha ke kuJabulu Jule kanti ungakhohlwa futhi ukuthi khona ke u-One Life Funeral lapho ke sishintsha khona impilo yakho ke emva kwendaba ke zehora leshumi nanye ke lukhona ke uhlelo
Ratata, sesiphinde safika ke leso sikhathi emsakazweni uKhozi Olumaphiko Phiko bathi ke 91.3 kuya ku 107.08 uhleli no BK ubheka wakamgcono bathi ke lapha na uhlelo usigiya ngengoma mlalelo uKhozi FM zungayisusika indebe yakhe emsakazweni uKhozi FM ngoba usazoshayela ku 089-310-9193 uthatha ababili obathandayo emsakazweni uKhozi FM ratata.
Sibingelela mntu mhlebe ekhaya igama lami nguMandla kaNkoni kaMsindazwe sibonga kakhulu kaliphana endaba enziwa ihora lesithupha ezizibheke usicelo mbuka zizokubuya ke mangabe kubumbana ihora lesishagalombili namhlanje ebusuku ohleleni lakho likumnandi kakhulu lapho ke sisuke sesikhona jazz kanti ke kuzona ingoma emnandi kakhulu ingoma kaDon Laka ithi Let's Move Tonight sizokuphawula ke laphana ke enkundleni zokuxhumana ekhasini kaFacebook Ukhozi FM jazz noMandla wasemdletini sizofunda ke laphana ke umphawula kwakho uthi present sir sizofunda.